masira mabro ni inawara joma kosewito ngimagi unfortunately e wache mag pini kosewito karibu mana ji makala apar gi wiye to namba pod dhi malo to ma en ngima molal mok nyal yud kendo to gin jok motho e yo maninyalo resi nok onego bed ni wagiwito ngimagi debed ni wan gi telo maber matiyo tije kaka dwarore koro an akwa mana jopiny ni ok onego bed ni giling' kendo kata gisani ok onego bed ni ywak margi rumo e mbui kaka sani wawachoni onego bed ni jopiny riwre giwegi jopiny chako wuok to keto jotendgi gi tesre ni mondo one ni jatelo timo gimo notimo mondo one ni oreso ngima mar japiny otimo gimo onego bed ni timore mondo japiny kik inyre sama koth chweni to kata mana Nairobi kaendi ni udi ma pod igero mane wi riparian landing udi migero ma block flow mag aoche gi onego bed ni jopiny osewuok ochungo projects go nikech maendi en kar jopiny ok en kar Sakaja. Sakaja ok onego bed ni en emoa moa ni kako dwa land Nairobi kaendi eka kotim. Jopiny kuonde go onego bed ni osedhi e sites bo block constructions jopiny onego bed ni kao teko e lwetgi wan be wabed jok ma ywak ywak ahinya to gima timo onge onego bed ni wabed jomotegno bo wuogi bwachak koro kao atua kaka jopiny wanyis jotelo gi ni piny ni en marwa ok en ga margi.
Higni moyo 60 osekalo are piny Kenya bede midhiero machalo kama nikech wacho ni gwenge moko Budalangi notemo Laiska otemo kata ka elano midhiero mar oula ni kuro ok en kanyo asasa kaka ne wawinje kinde machon entie gwenge moko ma Kisumu kaka Kapuothe higa ka higa entiere Ahero Nyando ka gigi nitiere higni 60 gi wiyegi restruok wuok kanyo paro ni pok obel nikech bang' yiero ka yiero oganda bedo gi achiedh nade machalo kama podi
yeni gima rach en kendo ging'iyo gi ni sirikal saidia to sirikal saidia ni en sirikal magini mane giketo umia wacho ni jopiny onego bed ni kao teko e lwete ochak luwo ni ka sirikal ok nyal timo gimoro bed ni timore ni to japiny onego bed ni wuoyo motegno wuok motegno kendo keto jogi tesre mondo otim gima onego bed ni gitimoga kaka giwacho maber nitie kuonde moko ma osetim interventions motemo konyo Budalangi ok racha kani racha ndalo moko kani. Ahero besani ok racha kani racha ndalo mbele ka. Ike jopiny nowuok matek, bochako keto pressure. Sani kuro ni, ino ka sani kuonde ma oula yueji. Gini kuacha ni kuonde manyien. Narobi kaka oula no kiyue kajika yueji sani. To mana Narobi ni, ma hindi ma yote moloyo. Kech ma hindi oki wach kani ati ni pinya na nyuang ni emomio. Piyo ogudore. Ma hindi en kuma ngato odhi oweyo jigedo e yore mag pi. Drainage onge. Garbage ok bed collected. Piny sani yudo ka kuonde mane takataka odhi odino kata drainage mane obed ni pi luogi. Emomiyo kelo gini. Jo Nairobi oweling. Jo Nairobi okao teko e lwetgi oket stiri kandi gi tesre mondo gini Nairobi kaendi. Diero makare.
Erokamano ahinya. Okinyo. Ada ni watiek wach mar oula ni kata baga madhi atuak machielo. To kwatieki. Nairobi ka iwacho ni bombe mathoth ahinya Afrika odoko bedo concrete jungle. Kata en mana kuonde ma gedo ema itimo e rang'iny moro mamalo to gin mana mago mitiyo gi simiti maonge green spaces ma oganda nyalo bedo kayudo. Gima